Mukwane birowozo byafuuka luyimbe wange Muli wobulawo mbula nokola ensobi nfanze Amadirisa gakona buli kyenkwatako kigoma nze Nga tokimanyeka buli wobeerawo biwoma Nze wamanyiza bubi wateka mwebibeera mayitande So kumanya wanyingira ku kifaananyi kyo gwe nsibanze baby
Oh, I'm cool.